Padare, panosangana amadoda.
Amadoda sibili.
Bonde is not a weapon, or sex is not a weapon.
Wonyima mumwe chipo chakapiwa naMwari.
Uri murume akawimbika wonyima.
Pane here vanonyanya kunyima kudarika vamwe kana vanyimwi kudarika vamwe?
Aiwa. Hatifanirwe kunyimana.
Kune my herbs. Putem chinwa to my herbs michivura. Rambe muri.